And the left hand drum, which is the bass drum, is known as the baya. With the pressure of the wrist or base of palm, one can produce different pitch like this. So tabla, the right hand, the baya, the left hand one, but together they are known as tabla only. These are some very simple phrases. Ta, tin, na, tit, tita, tina, kat, ghe, gha, ke. Dha, dhin, gran, gran, titikat, katitata, takatakitata, takatakatakitata, tirikitata, kirinak tirikitata, gindrakitata, gindrakitata.
Da 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 da